One thing about music, when it hits, you just wanna groove. Dance for a little, vibe for a little, just to keep that body moving on. See, I've been gone for far, far too long. So I'm thinking in my head that I gotta do something, so that's why I'm writing this song. So, la-la-la-la, every day, like my iPod stuck in reggae. Na-na-na-na, every day, like my heart crossed up and red. And I'm saying, I know, you know, let your body go to the floor, to the rhythm like, oh, oh. You know, let your body go to the floor, to the rhythm like, oh, oh, oh. Music, baby. Ooh, 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 ooh. I can feel the bass that's pumping through my ear with every step I my body with every step I take. Ooh, ooh, say like now, I'm saying I know, you know, you know. Let your body go to the floor, to the rhythm like, oh, oh. You got me saying I know, you know. Let your body go to the floor, to the rhythm like, oh, oh. Got to tell you now what's on my mind. We've been at this for some time. I just want to know if your heart is really just as strong as mine. Cause even though we got some years in this, it's always been new to me. See the butterflies, my palms get sweaty, my thoughts and my heart get heavy. Got this kind of effect on me. So maybe we could sit down and just wind down and think of all the many reasons why we stick around. Really all I want from you is just to love me a little more tonight. Say that your heart belongs to me. Love me a little more tonight. Say that your heart belongs to me. Cause my heart is yearning for you. Baby, I'll forever love you. I'ma hold you down tomorrow when I held you down. No, I'm not gonna slip away. But things get harder because the way my heart is built for you. greatest love I've never felt. No, I'm planning on forever. It's you, it's me, it's us. No, not alone, no, never. I could go on and on and promises, I promise you. Baby, we got time, so let's just sit down and just wind down. Think of all the many reasons why we stick around. Really, all I want from you is just to love me a little more tonight. Say that your heart belongs to me.
On time, yeah. I want Oh, but it seems I was never on time. And still, when I get through to you, girl, on time, yo, on time. Hey, I wanna give you some love. I wanna give you some good, good loving. Oh.
Bring it down. Tulou te malu tatou kāinga kua maopopo mai tēnei āheo. I duhainga tatou polakalame o te festival mō Tokelau. Before ka mata tatou polakalame ke hoi atu ni mata akopo ki au pitoa ki tēnei huale. Ka mata atu e au te hoka pālangi, te hoka uma atu ai la e au te hoka Tokelau. Firstly, everyone, our formal program is about to start, but we're just going to start off with some housekeeping matters. Firstly, if the big siren goes off, the Walter Nash staff will come through and they will make an announcement over the sound system. There are two main external doors, please, if you could pay attention to them. There's one here and another one down there. And those will take you out to the netball courts. Mā tō matamana, he mālamalama I te ngana haku pālangi. Hoi e ye he tōlanga e pāke e ye, if there's a fire, but he earthquake, e ye te announcement te hoi mai, te kauhainga luenga o te Walter Nash. Kuna exit points, te tō te eia, hoi toko ko. Yeah. Tātou pola kalamela ka kāmata. U tāko I ngāko pele nato hea kālea, kauna tauhi mai te Willem Hilao, kauna tupu mai Pitone, o I hiolai la auki au kilani. So, tāko ngā luenga me te aheo nei, ko te hoka hiolonga atu pola kalame, ke taumu huai, ke huai ni kupu te hoka toke lau, ke malamalama I e tātou tamana mātua. Hokapito hoki tātou ulu mai Tokelau. Tulou, tulou, tulou. Ki ngā kāinga, ngā tamana mana mātua, kai mai he te kauhainga luenga te atua, me nā hoki tātou ulu mai Tokelau. E mō moli atu te hoko he tai lahi, mai te kauhainga luenga te Hutt Valley, Mighty Marlins, ko tōku haele ele mai ki nei, ki te Walter Nash Stadium, ki maupōpō ma Tokelau katoa New Hila, ki te whaingo tēnei sports tournaments. Ki hoka I longa mō mua, te mana whenua, ko haele ele mai ki nei, ki hio hioane ki te whaingo tātou pola kalame, ki whai hoka lelei. Ka maihia ke whai atu ni kupu ki te ulu e Tokelau, ko haka ma malu ai te aheo nei. Ki nā pito nuku mai ni uhi lau Tokelau, ko maupopo mai tēnei aheo. Ko te aheo nei ma te weekend, ko haka malu. Wago te ulu e Tokelau, ko iki nei. Ka vea au, Mahe, on behalf of the Kau Committee, ke momoli atu te hako he tai ki te ulu, ma te kau malanga mai Tokelau, mai he te kau hainga luenga, u kotou mo hai ke o mai ki nei, ke hio hioane ki te hainga haka lei o tēnei aheo. Momoli atu te hako he tai.
Tulou koe Tokelau I o tapu ohenua mo tapu ahenua. Tulou ni, respectful greetings to you all gathered here today. I stand here today as a humble daughter of Tokelau Hutt Valley Marlins and a daughter of Tokelau. Tulou ni, it is a privilege to co-MC with my cousin, brother, Belenato Sakalia. I'm Nila Lemesiopoasa. We wish to extend and honour all those joining online with the highest respect and acknowledge your presence today for the official opening ceremony of the Tokelau Easter Festival 2024. The presence of Mana Whenua and the newly inaugurated Ulua Tokelau and his delegation and senior catechist. we have with us our Tokelau village leaders and representatives for Hakaoho, Atahu, and Nukunonu. Nua huine and Toyaina, our elders. Also, Te Miuminga a Tokelau Hutt Valley. The Member of Parliament for Mana, Administrator of Tokelau, Chief Executives of Hutt City Council, Secretary of Ministry for Pacific Peoples and Village Collective. Ki Inati Partners reflects the connections and relationships Tokelau has with various government agencies, health service providers, youth-based organisations, local businesses, and our Tokelau organisations, Matua groups, who have invested their time and resources for the benefit of Tokelau's largest festival in the world. Also, to acknowledge our communications partnerships of Oriana TV, Ono 90, Te Mana, Healthy Families, photographers, and our youthful social media extraordinaires sharing stories and narratives across various digital platforms. Thank you.
Ke tuku atu te awanoa ki, ki toeina tēnā ki Iulio he te whano, ke ka mata tātou palakalame te talo. Tātou aliki.
Whanau e Tokelau, lea mai o tātou te mana. Tukua te wale wale utuwe mahaonge, tātou uhiu ki te atua, ke nanu nanu mai. I haka mamalu pēa ki tātou tēnei ahe o walaile paia I te maliu o ie hiu ke liho. Mai he, ngā loai ate ki tātou to nā aloha ki ate ki tātou. Mai hea walingi ae ki tātou tēnei wai ahe o, tēnei hokaikunga tēnei wai ahe o. E toi hihi huka ai ki tātou, ma pati pati ai ki tātou. Te toi tū mai o tātou hoka ola. Kia te ki tātou, tāna whanau. Hihi ai ki tātou te huka o te manu malo, I te ingo te mana, ma te ataliki, ma te anganga paia. Ko tātou kua poto poto, wakatahi o nā koia. Ko tātou kua poto poto, wakatahi o nā koia. O nā koia kua poto. Poto ai te whanau a te tua kota toku poto poto ta iona koia kota toku viviki akata iona koia kota toku viviki akata iona koia ona koia kua viviki ai te hoa taua te atua ko tātou kua viviki akata iona koia ko tātou kua whakaoheta akata iona koia ko tātou kua whakaoheta akata iona koia ona koia kua whakaoheta ai te hanau a te atua ko tātou kua whakaoheta akata iona koia.
Tātou te talo. Te tua, ko poto poto nei tau whanau, ka watu te vikinga ma te whakahetai. E tuhi ae mao lātou haka moe moenga mo tēnei aheo, e mahuta ai a whanau e toke lau e tā hei lunga o Aotearoa nei. E kāla langa atu ai ki mātou te tua, ni aheo mā lama, ni aheo mā hana, ni aheo mā lū. Ke maha i ai ki mātou na heo heo ngale mū i tau tau hinga aloha. Hako he tai ki tau o hio, e tuhi ai ma tēnei mahutanga ko mahutai ki mātou. Ma hiui haka pitoa te mā lō ni uhila, kai mai he ia. Kai pule ma ulu o te mātou mā lō ko Tokelau. Ka langa atu ai ki mātou, te tua hako he tai. Ko maua ai ki mātou he mahutanga mana ia, ma te hia hia. E pāti pati ai ki mātou tau hio, tō aloha. Vaenga ko huhuangia e te mahutanga, a Tokelau i Aotearoa nei, te tua e tangihia ki mātou tau pui pui ngama tau tau hinga ki a te ki mātou, ki a te ki lātou, ki heo heo ngale mū ki lātou, ia lātou polo kalame ku haka tātia. Ki mo māo ki mātou, manā tūla o tēnei lalolangi, ki heo heo ngale mū ai o mātou ola. Te tua, mātou mahutanga, mana tua ai pea o mātou tupuna, ia lātou tukutukunga ki a te ki mātou. Ko mātou ke tauhi te whealohani ma te hile mū. Ko te mātou talo, mana tua hoki o mātou mātua, mātou tamana, e tāpua ki mai loto o mātou kāinga, ko he mahaiona, heo mai ki loto tēnei mahtanga. Ke heo heo ngale mū hoki ki lātou e tuhi ai, mā lātou tāpua ki ngai loto o mātou kāinga. Ko manuia ki te mātou kāinga uma, e mātou whanau, ke pālawa ki te taimi, e tūku ai ki mātou i te aloha. E tōi ka vātu ai te mātou hoko he tai. Ko te mātou talo ia, i vāenga ko he mātou maha ia, na au atu ki ei, a mātou hakamatalanga, te tua, haka kitea mai kō ki te ki mātou, ke maha ia ki mātou na, ke ngā lulue ki ei mahakatino a mātou ngā luenga. Ko te mātou te talo ia te tua, ka tahi ai meni vāenga kua, ke huahuangia mo tēnei aheo, ka tahi atu ki mātou heao ninga he taimi o tēnei aheo, ke heao heao ngare mū ki mātou, te ingoi e hiu ke liheo, wa ole mangoa tuai ki mātou. Amene, amene.
Tingo taman da talig mitanga paia. Amen.
The next part of our program, I would like to introduce Kanihi Batla Hara of Te Atiawa, our mana whenua who will officiate the formal proceedings of the formal welcome as the Indigenous people of Te Awa Kairangi Kitai. It is important for us as Tokelau from around New Zealand to acknowledge our mana whenua here, and if we can just welcome Kanihi Batla Hare to undertake this next part of our formal agenda for today.
Huakinara, te a kautangi e wawara mai nā i te waimanga. Tēnei te mai ororo, tēnei te mai awe awe. Karongo te pō, karongo te ao. Kau ki uta, kau ki tai, kau ki tēnei whenua tauhau. Katu ki tēnei whare tū nei te mako. Uhi, wero, tau mai te Māori haumi e, hui e, tāiki e. O tamara unoru nā i te rangi heke i hoki, aro ki te haka māri māri ai. Te tatari ai ki te hurahanga, o te tāpora, oro no ueroa. Aha, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tipuna i tohi ai au, ko te ātia wanoru nā i te rangi, ue ha, ue ha. Tēnei taku raukura ka tau ki te tihi o Pukeari ki Maunga, ka i raro ko te tatau o te pō e iri maina. Ka haere taku manu ki runa o Pukeatua, ka i raro ko Waifetū Marā e ko Arohanui ki te tangata. Ka haere tonu taku haere ki te tonga, ko ahu mairangi tērā ka i runa, ka i raro ko Pipitea Marae. Tēnei te mana e hora nei, tēnei te mana e hora nei, tēnei a te Ātiawa, e mihi nui ana ki a koutou, haere mai, haere mai, haere mai. Tērā ia te whakaaro ki nā mate nunui, ki nā mate huhua o te wā. Kai nā uri o Tokelau, ka wea mai wā koutou mate ki runa i ā mātou, kia tanihia, kia riringi roi mata, kia tau te roi o nā mata ki te nuku o te whenua. Kai nā mate haere, haere, haere atura. Ka oki mai ki a tātou te huna ora e pai nei. Tātou e kawe tonu ana i nā mā tāpono e whakarerea iho, e wā koutou tīpuna, e mihi mana nui ana ki a koutou. Ka tahuri ake rā nā whakaaro ki te pae tapu e noho nei, kai te ulu o Tokelau, kai te ranatira o Tokelau tēnā koe. Ka aere tonu waku mihi ki te nui o nā ranatira, ki te nui o nā kākā waha nui. Ana o nei, ka mihi ki tō tātou tumu whakarae o te kaunihera o te awakairani ki tai, ana ko Jaumala tēnei, kai te whāia tēnā koe. O tira, ka huri noai ho nā mihi ki te nui nā o tātou. Kai nā uri o Tokelau, kia māia, kia mana wa nui, tēnei a te Ātiawa ka tāpai i te raukura ki runa i tā koutou kaupapa, kia utonu ki roto i te anamata. Nō reira, kāre tōrahi ake nā kōrero, ka waiho ake nā kupu a koutou, ki runa i a koutou. Nō reira, tūlou nī ki te pāia, ma te mamalu o te tūhua, tūlou o lohenga, tūlou matāmatangi, tūlou tūloto, tūlou mulihelu, tūlou Tokelau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
E raukurara tēnei, e titia nei e te Ātiawa, i te iti i te rahi te katoa, e ngā iwi o te motu nehi, noho I a ra te whenua nei, mana ki ti a ranga iwi, i te rahi te katoa, ku atu a te hiti, no runai ana mahi pai, no runai ana mahi tika, I tōna ngā kau pai.
No reira, ko ngā kōrero o te whiti o rongo mai, whai kororia ki te atua I runga rawa, mau ngā rongo ki runa I te whenua, whakaaro pai ki ngā tānata katoa, tēnā tātaru.
Thank you. In Tokelau customs and in our culture, we always begin with a prayer, which we've done, thanks to you, Leo. And in Aotearoa, we always acknowledge mana whenua, and we're really grateful for the opening words for mana whenua. But it's also customary for us as Tokelau, especially with such big, important occasions like today, that it's always important to get wise counsel and hear words from an elder. It is a great privilege and an honour to invite one of the elders of the Hutt Valley, Filippo Lui, to address us all with some wise words to perhaps guide you all in your endeavours, not just for this weekend, but moving forward, because this occasion is about our current generations, the youth, and holding fast to our culture is important. And so always remembering our customs, always remembering the things that are important, such as starting with a prayer, acknowledging an elder, listening to wise counsel. This next part is really important for all of us, especially for us young ones. I still consider myself young. Okay, I'm not that young, but you know. But you are never too old to receive wise counsel. Never too old. Never too old. So, Filippo, please, if we can call upon you to say a few words.
Io che cavea go au mai huet pele hetene mtana lau lau matamana mama tua ma tua mat ma hutanga to ke lau hat veli sports ke kava tuai ma to kupu ho ka hoi loak ki atu ki tau tau mamalu e ho ka tulau atuai ki te mamalu to ke lau yona tapu maona to kanga ho ka aliki. Ko ma malu hoki ma pai o tātou atu whenua, kua he toi ka hanga angia, au a kua uma o na tātou langa mai e o tātou tupuna. Kua uma hoki o na lātou te tōkia, te hoka vai o tātou mālo ki te atua. E mua mua la hoka tulou atu I te whakalopa o kaukauna te atua Yo koutou tapu haka te tala lei a tātou atua ku tui toke lau. E haka tāloha atu ma haka heilo aki atu ai ki toutou mamalu. E he puli hoki a tātou mālo haka alu alungia. Te ulu haka tonu toke lau mto ka ainga. Ka e vena hoki te paia taulangi e haka hino ki te ulu o toke lau Ki o tō kanga haka takitaki o te mālo toke lau, ma tō kā inga. Vena hoki nā pai e taulangi, e haka hino ki nā minihita o tātō mālo haka au au. I o tō pralenga haka minihita, ma o koutou kā inga. Hea vea mua lava koutou. Ka vena hoki, nā kaukauna e langolango mga lue ai, Mō te heolonga lelei o te mālo toke lau. E haka tulau atu hoki, I te taumata o te haleanga hulu, mau tapu hoka langi langi. Ko palenga lavaia hoka aliki, mai natu puna. Tulo hoki, ki te malai ko hoka hotu, e poihi ai, pule pule ai te manui o te whenua. Tulo lava, ma hoka whelua ki atu. E hoka tulo atu hoki, te hale whitu, o tonu ia. Iona palenga maona tōkanga tau aliki, hoka hale whitu. E hoka tulo hoki, ki tō malai, kolo tala, e whakaha hua ai, te mahua te manuia, ma te tala lei mō te whenua. Tulou, ma haka taloha atu. E hoka tulou atu hoki ki te hale hoa. I ona tapu ma ona palenga haka hale hoa. Te ulunga tala hoau, te ngā hoa lua, ka vena hoki te tui whenua. Tulou hoki ki tō malae, talikilangi. E hake ei te manuia mō tangata uma o te whenua. Tulau lava mhaka tāloho atu. Ko te aheo kua kula, a wā kua haele alo, ala i pāpā e. Kua hana ake hoki, ia te ki aheo ata. A wā kua he loakia ia Tokelau. Ko he atu nuku, ko he nuku, kai mai he lava ko he kāinga. Ko he aho hoki kua ngāli, a wā, kua hakahingano tū moa ai, ki tā tau ma tēnei hoka moe moe, i te aloha o te tua. Tau lava, hoka pū loua i e Tokelau, i te aloha pui pui mai, o tui Tokelau, tū he ako nā haka moe moe, e vē on tātou mahuta ai nei. Tau ke kaputia i e Tokelau, i nā hakamanuianga te tua, mai te pō ke ao. On behalf of the President, Head Executives in the Tokelau community of the Hutt Valley Sports and Cultural Association, I wish to acknowledge our distinguished guest. The esteemed presence of the Mana Whenua, Te Ati Awa, as the people of Te Awa Kairangi, Kitai. And to acknowledge the sacred Whenua, which has been a sanctuary and shelter for Tokelau over many years. Our guest of honor from Tokelau, Te Ulu Tokelau, senior ministers, their wives and mayor as his official government delegation. The administrator of Tokelau and the member of parliament for Mana, church leaders, Tokelau village leaders representing Hokaoho, Nukunonu, Atahu, Te Umiminga Tokelau Hutt Valley, and our most senior male and female elders of the community. The chief executive of the Hutt City Council, the Ministry of Pacific Peoples, and the Village Collective, Pacifica Future Limited, and Mapu Maya, as our key contributors and acknowledge Te Fatuora, Creative New Zealand, Blue Star, Tokelau community, and the many Inati partnerships who have invested in making this festival a reality. Te Mahutanga Tupulanga Tokelau National Body, and the various leaders and communities from Auckland, Taupo, Rotorua, Manawatu, and Porirua. To all you, our guests, family and friends gathered here and online, it is so deeply heartfelt that you would give of your time to join us in celebrating our Tokelau Easter Festival this weekend. Closest to my heart has been the leadership and preparations for the Pohatele Showcase, through the Kauhiva, the Tokelau Culture Dance Workshops around Aotearoa over the last 3 months. Seeing our children's generation teaching and leading, with our grandchildren singing our songs and even dancing together with their parents with pure joy, has been a beauty to witness. It is where our tupuna's seed of hope is being harvested. Thank you for giving our legacy vision life. We are demonstrating the impact of these festivals as a powerful intergenerational platform given passionately by our Tokelau New Zealand village, so that the current generation will inherit their ngangana, their culture, their tradition, and most of all, affirming their place in the world as Tokelau. Tau ke kaputia ia Tokelau, inaha ko manuianga a te tua, mai te pō ke ao. May Tokelau thrive forever, blessed by God, from dusk to dawn. Whakawhetai lahi lele.
Thank you, Filippo. We come to a really important part of our program, which is the traditional hua ceremony. The purpose of the traditional hua ceremony is to officially, in a Tokelau customary way, to welcome our guests, our dignitaries. If I can please invite Hiokawe Kelemete and Hualaniko Pelasio, please, to come forward and perform the traditional hua ceremony for our guests.
Malo hakahetaini hiokave kelemete in Haleniko Pelasio for the malo. Please could we be upstanding for the national anthem of Tokelau accompanied by the Groove Band. Could we please be all upstanding? Thank you. Please be seated. Tulau ni, te ulu o Tokelau is the titular head of Tokelau, a role that rotates annually between the elected Waipule village leaders of the three atolls, with the most recent election being held in 2023. This is the first visit to Aotearoa by the Ulu o Tokelau since 2018. Our guest of honour and keynote speaker is the Ulu o Tokelau, Ahuionga, Aliki Waipule Alapati Tavite. Thank you.
Tulou. Tulou mua te langi o tui Tokelau. Te tui na totoki ma poloaki mai ai o tātou tupuna. Ke hoka vai I te atua I a Tokelau, ma ke vai I a Tokelau mo te atua. Te tauhiunu o te malama, ke tō amaka ma pale pale ki ei, heo he waka moe moenga, ma he moe mitinga, a ua e loki ma tonu ai to tāheo. he langi atea. Whakatulo watu ki te whakaatua, kai maihe ko lua te kaukauna, na tāngia te tātou tika, ki te pae pae o te aliki. Tau hiuhiunga heo heoani i ulio he te whano. E vena lava te momoko. Tika heopo. Ke tika heopo, nā moe mitinga o te enei hoka moe moenga. E talitonu kua longo i katea, kua longo i ama, nā hoka naunga, e veia o nā vevele ai e koulua te langi i te enei taiao. Kua hoka heopo waka e ki tātou te aliki, ke hoka heoa waka te mahutanga. E vena hoki la he momoko, ke tupu ola ola, ma huata lahi mai ni manuia, ki te kaukauna, awa, e awala mai te maalohi o te tino, te maha uhau ma te anganga, awa te kalanga kua wawalo ai kou lua mō tāna ngā luenga. Ke manuia maola tia te hoaiva. E hokatulou atu ki te waka alopa o uluhina kua tau apati mai ki te tātou mahutanga ngali tēnei. Mālo te pōpō waki, mālo hoki te tāpu waki. Ko te koulua e paepā, ko he waka loki matau. Aua te o maumanga, kai maihe ki te vainiunga o ala tupua, i tala tuku waka heolo, ke pu waki, ma waka puku ai a tātou hanau. Ko te waka nau, ke tatahu yake, tatahu yake, ke atea. Aua ko te kanawe kua tōkai yake nei e nautia. Ke tū iau, aua te tūpulanga o Tokelau kua manaki ki he tae ao manuia. E hokatulo atu hoki ki a tātou paanga mana mālo hoka aloalongia kua lau api. Ke moli mau hokatahi e tātou te mahutanga, ka e maihe te mamalu ma te paia ke hekehe o Tokelau kua heke mai. Ve nā makou lua e tāpuaki mamao mai i Tokelau, ma whaho atu. Kou lua te tupulanga o Tokelau i Aotearoa nei. Mā aloni. Nā tāia mai i Tokelau, nā tāwhatai te waka o tuiata. Kua mā ewa, kua tino mai, kua tū mai. Kua hoka tiu, aua nā e longo lua i te muli whenua. Nā e longo lua hoki i te matā whenua. Kua mau, kua ake, kua ake ki hoanga te haumi mua o tō tātou waka. Ke tuia te ao, tuia te pō. Te leo hoka tau wā tēnei, ke hoka heke heke atu ai nā alohaanga mamae o tamana mamātua, ka e maihe te kai whenua e tāpuaki mamao mai i te whale angahulu, te whale hoa, vēnā ma te whale huitu. E tau molimoli atu hoki, te hoka whetai lahi ki te mahutanga mo te amanakia, ke kau hoka tahi mai ki mātou te ulu o Tokelau, vēnā maoku tau ngā heoa i te maloha ka auau o Tokelau. Ia huionga te whaipule o te tātou ka auahua e mulihelu, minhita kelihi ano kalolo. Ma te tamana pule nuku mai hoka oho, minhita tinielu tūmuli. Ke moli mau hoka tahi, te hoka moe moe ngā tāua tēnei. Hoka hetai ni. I te matua o te mahutanga, e vē mai, ko te tupulanga o Tokelau, ko te lumanaki ia o Tokelau. E longo i tino, a wā e lea mai te manatu, ko te atunuku e apo apo matapui tana tupulanga, ko te atunuku ia e nautia mamanuia tona lumanaki. Tātou manatua o tātou tupuna kua i te tualiku, na lāina, na velahia, na ahuhia, na makalilia, i te vevelenga o te auala tēnei ke maua ai e tupulanga o Tokelau he awanoa, ke to e tangaki ai ki te anganuku. E tali tonu, kua hilia i te whāhe hulu tauheanga, talu te hokawae o tēnei mahutanga. Makua kitea, mamatea, tona tāua. Mako heo he mea elelei maaonga, e he tatau ke tiaki. Ke hoka auau, e o tātou tupulanga, nā hoka naunga. Ko koe, te tupulanga Tokelau, e tatau ona hoa huia. Ko koe, ko he Tokelau. Ko tauanga nuku, ko he whakahino manga tēnā na tuku mai o tātou tupuna, ke tau pau ma tau kawe i heo he tūli manu e tiu ai koe. E tali tonu, ko te mahutanga tēnei kato e whangu whangu ai koe te tupulanga o Tokelau, ke kawea ma tama peko he te ine hoka moe moe ngia o Tokelau i te lumanaki. E lea mai te tahi whai launga, e he tapena i te taimi uma e ki tātou te lumanaki mō te tupulanga. Ka e tapena e ki tātou te tupulanga mō te lumanaki. Hoka he tai ki te komiti pule pule o tēnei hoka moe moenga, i te hoka matongi o nā waenga tāua i e nei o te anganuku, ke hei mahuihuili ai o tātou whau i nā aheo i e nei e hoa o te mahutanga. Kua hoka tāua e kou lua, te tā ngā i nati. Te noho nohonga hoka kā inga. Te hoka alo alo. Te aloha ma te hea alohani, kai maihe te hoka tua tua. Kā hoai e hoka tāua, ma tau pau e kou lua, te tupulanga o Tokelau nā vaenga i e nei. Ka noho a manaki i a Tokelau, kiniona tā eao manino, maniona tā eao, manuia, e auala mai yo kou lua tiu tiunga. I te vaitau tēnei, kua lahi nā lukitau, manahi uinga o te olanga, e ono malemu pe tā hea ai te anganuku. E whaka mālohi kau atu ai, ki ta mana mamātua, kua pula pula langoto, ke nahe koutou ngutu hatu. Puaki, ma whaka puku a tātou hanau. Hoka muna ma hoka koloa i nā tala tuku hoka heolo. Pekoa tā mea hina. Aua, to tā hoka hino manga, ma tau anga nuku hoka Tokelau, e nā mou. Hoka malo ma hoka amanakia i a whānau ma tupulanga a Tokelau i lunga o ni uhila nei. Ve nā i aki lātou i Tokelau, peko hea hoki lava e ala ala ai koe he Tokelau i te lalolangi. Mālō te tauivi. E he taumatea te lanu kehekehe o nā tāleni, manahi kili vale vale, kua haka manuia ngia ai kou lua, te tūpulanga o Tokelau. E he ngata i nā tā kalonga, ko nā ako a konga, kai vena hoki nā tautuanga. I te manatu kautū o te mahutanga tēnei e vē mai, ko te tupulanga o Tokelau, ko te lumanaki ia o Tokelau. I te tohui, ko te ulu o Tokelau, ko ki mātou e whakahoholo, mananau, ki tā leni mahikili kehekehe, ku whakamanuiangia ai a tupulanga o Tokelau. Ko he awanoa ngali tēnei ke kā matalalanga ai he heokotanga tahapili, mō tupulanga o Tokelau i Tokelau, ma kou lua e tāhe i lunga o ni uhila nei. Ni āni awala e hoka heoa heoa ai i e nei tāleni ma nahi kili, ke tā pena ai te lumanaki o Tokelau e vē ia ona tākua i te matua o te tātou mahutanga tēnei. ko te tupulanga e tā tupu a ke ai ni manatu, ma ni hulihulinga, ke a tili hoka lelei ma hoka maneke ai te atiakenga mō te ola lelei o tangata i tōna hikomanga. Ni moemitinga ma ni hoka naunga, mō hoa nau ma tupulanga o Tokelau, ke e ati ma hoau hoau te lumanaki o Tokelau ke o latia. Elea mai ai te tuhi, tū loa ki lunga. Na heke mataku, hiulu tōko hu, hoai o he vae, kua ia te koe tana muhi muhiunga, hoano loa hoaka tino nā tautuanga. Nā polokalame, ku hoka tātia mō te mahutanga, ke venao na momoko tia, ke tini nā hoka moemoenga. Nā vaenga o te anganuku, ku hoka tāua i tēne mahutanga, te aloha ma te hoi alohani, hai hoai mea hoka tahi, hoaka aloalo ma te ola hoka tuatua, ke hoai mau ohei, pe hihwili ai tō hoau, ko te nanu ma te manongi Tokelau tēnā. Te tupulanga o Tokelau, kai maihe te mahutanga, i te koulua tāpena atu mō nā polokalame huia huia, ma huia huianga i tēnei waiaheo, hoa hui huia ko. Hoa hui huia ma huia huia o inga ngana hoka Tokelau. Langi i te huia huia. Hiva, koli i o ngalinga. Matakalo hoka tauheala. Amanaki, ke popoki heo kai i nā vaenga ku hoka tāua i te mahutanga. E vaka ia te vaka, ke lomi lomia, ke holomi o, a ua ko manu ku ai hoiho ki te tia, ku a tāpuaki ma amanaki, ki tupulanga o Tokelau, ke taloa, ma toe taloa mai ni mahua e lahi. Te tupulanga o Tokelau, puke, mahea atala, a ua koko lua ko te lumanaki ia o Tokelau. Ke malutia te mahutanga, ke manuia maolatia ia Tokelau. Whakahitai lahilele.
For those of you that can't understand Tokelau, because this speech was very powerful, we've asked for a copy so that it can be translated. But I just want to quickly, in about half a minute, just go through some key messaging, because I think it is really powerful and really relevant to our youth of today. The speech from the Ulu talked a lot about the youth, that the future of Tokelau lies in our youth. Second, culture, our language, the ngangana, hold fast to it. Eh? So each and every single one of you is proud to be a Tokelau. And for the youth of today, which is the future of Tokelau, how can we hold fast to our culture, and in particular, our ngangana, our language? Eh? That is our identity. His closing comments were, enjoy the weekend, enjoy your dancing, enjoy your sports, enjoy the fellowship, but always know that it's about culture. I really look forward to receiving the speech so that someone can capture in English the powerful words that were expressed today. The privilege for all of us to hear from the Ulu, but more importantly, to receive such a powerful cultural piece of guidance to each and every single one of us. Because while this is a time for joy and festivities, but this was always about culture for those pioneers that brought these things together. So again, the Ulu, thank you very much for your wise counsel to all of us today.
to express our joy and happiness for this opening ceremony, especially the official opening of the festival, by Te Ulu o Tokelau, we proudly present to you Te Tiniho Heart Valley. Now it is time for our performance by Te Tiniho Heart Valley. Thank you.
Thank you.
Let's give them another round of a clap. Tātou pati pati mai ki te tiniho Heart Valley. Sunshine Green from the Heart Valley, malo lava. That really reflects the theme for our Tokelau Easter Festival. Ko te tupulanga o Tokelau, ko te lumanaki o Tokelau. Well done, malo te tinihu, malo to Selena, ale Fosio, ale Sana. They've been training for a few weeks doing this practice, and they put it all together, and also to the parents and the pōkihi, malo lava, well done. This time, it gives me great pleasure to introduce our first Tupulanga Tokelau Warrior Youth Speaker. Te Atutu Patelesio, who reflects the Tokelau population of youth that come from multiple ethnic backgrounds. As you know, 70% of Tokelau's population are New Zealand born, and in that 70%, 50% of those are multiple ethnic backgrounds. Tokelau and children who are either of another background. Te Atatū comes from these heritage. He is mana whenua, kuki airani, and Tokelauan. He will be coming up to share his reflection as a Tokelau young person of today. Can we please give a round of applause to make Te Atatū feel welcome? Maloni Te Atatū.
O kaio, o kaio, o kaio, tulo, tu te mātangi o te ngātai hale, e angi haka aloha, te mātangi kua haka huia huia, tai te aloha. Tūlou. Tūlou ni tūlou Tokelau. A whionga aliki huaipule alapati tawite. Ma te kauwala kaulia. Tūlou. Tūlou. Mahalo lava. Ko au e tuve nei awa. Ko au he tamaha nau e a Tokelau. A ko ai au. Ko toku tamana. Ko maiku patelehio. Ko toku mātua, ko Māori e Winitona. Ki te taha o tōku māma, he uri tēnei no Te Atiawa, mā Ngāti Ruapani, ki Wākare Moana me Ngāi Tūhoe hoki. Ki te taha o tōku māma, he uri tēnei no ngā mautere a Rarotonga, Mauke, Āchū, Amitiaro. Ki te taha o tōku pāpā, he uri tēnei no Tokelau, kua heo mai te nuku o nuku nonu. Male nuu o Pesenga i Samoa. Ko toku ingoa ko Te Atatū Takia Tapou Pātelesio. I stand here today to speak on what it is to be a Tokelauan youth, on the challenges and obstacles that we face. Being a New Zealand-born Tokelauan of mixed heritage, I navigate different worlds. Really deep. Raised in Waifetu next to my marae on my mother's side, I would spend weekends with my grandparents in Porirua going to Holy Family Church. And for a long time, though I knew I was Tokelauan, as I got older, I internalized the fear of not being Tokelauan enough. In different spaces, not looking a certain way, not speaking a certain way. All these ideas of what it means to be a Tokelauan. It wasn't until I went to Victoria University and had the privilege of studying Pacific Studies under Dr. Emelaini Case, where I learned that culture is not monolithic. There's no one way to be Tokelauan. Albert Wen said, if you believe you are, and you have some genealogical link, then you are. I think in learning angangana as diaspora, there's a fear of getting it wrong or looking stupid. In 2012, I was lucky enough to go to Nukunonu and stay with my granddad, Mika. There I was able to pick up the angangana quickly, being surrounded by it at Matiti Primary. But upon returning to New Zealand, I lost it almost as quickly. And this is the challenge I face. on all sides of my family. How do we keep our ngangana and our culture alive? I've been blessed with a loving family and community that have shared in many different spaces with me pieces of my ngangana and ngahua and making connections. And I look to keep striving to learn these things. I would like to thank those that have been generous with their time and knowledge, that have paved the way for us to grow in our confidence as tupulanga. Young Tokelauans, and I encourage my generation to keep turning up. Haka he tai lahi lele, mo te awanoa. Tokelau ki mua.
Now we are moving on to our next part of the program, the ceremony of remembrance. We have presented a memorial shrine with photos, just over here on this side, of people who have passed, including festival legacy leaders, family members, and loved ones, which is as important acknowledged for Tokelau. We have representatives from the 6 regional festival members who will acknowledge our loved ones at the memorial shrine, whilst the Alemoa, Te Tane, Hine I Te Kua, Takua, Lemisio will serenade us with her beautiful voice. Thank you.
Bye.
Thank you for that. Tiale moa te tane hine I tukua, the Maseo and her guitar accompaniment. And for this, this will be for the whole weekend and is to acknowledge the legacy holders, the history that comes with having the Tokelau Easter Festival 2024. Thank you. This is the time for the regions. So I'm going to hand it over to Te Mahutanga Tupulanga Tokelau Niuhila, the National Body President, Antonio Patelesio, to introduce the festival regional groups. Thank you, Antonio.
Tulo mo te tū laki vē nei atu. He ka tulo atu ai ki te mamalu lahi o te tātou katoa. Kai te mana I o te ata, atoa kōkitea. Ko hoki ko hakona lango lango kina kina tulou ko lahi kai halo ko ne ku tangi hako hie tai on nei wat mana ia na ata ku ko kitea te lahi na me ho lahi na me ko hata haieta to it mahutanga ni kai Rohetai ki te kau host a Marlins. I have the privilege of introducing our regions, and I thought, you know, we've been sitting down for a little while now. How about we just get everybody, all the regions, just get up and have a little stretch until before we get into the next. Little section. Just stand up and have a little stretch. This is your festival, Tokelau. This is the largest gathering of Tokelauans anywhere in the world. And we're going to keep doing it every 2 years. I'm going to start from the top. Ki tātou vāenga mai o ke lani. Yeah, you can take a seat now. Haka mole mole, I'm going to introduce you, ni Penny, Maneta, o ke lani. You have a couple of minutes to do something, make some noise, maybe do a chant. A wāk tātou. We don't have marching this morning, but you have about 2 minutes to make some noise, ne? So I'll introduce you one by one. Please try and respect our times because we are working to a program. Leave your chance for all the competitions, the games that will start maybe tonight, but certainly tomorrow, ne? So let me introduce Aukelani. Yeah, Pene, our president. And Netta, the floor is yours for 2 minutes. Keep it respectful. Good. Give them a hand, everybody. Throw it over to Neela.
We just have an urgent notice. If the White Holden, Colorado Ute, JW D543, you need to move your vehicle immediately, please. JW543, White Holden, Colorado Ute. Thank you.
Thank you. Thank you, Okalani. The next slot is Tutolu Rotorua. Pete Malise, floor is yours. Yeah, we love ko te tātou kāinga. Hei tu tolu Rotorua. E ui lava ko tātou hānau I taupo, laki lua taupo e he katoa mai nei. Kai ke tu, they have a noa for laki lua taupo to make some noise. Mahalo, mahalo, akohetai. Akohetai, Ioane, Amalia, akohetai. Our next group is just over the hill. Ko Manua Tu, Tio, Matolu, your turn, make some noise.
Hey, just before we start, as you can see, we're not fighters. We're lovers. We're not noisy. We're just going to sing a song.
Te tae au, he tae au ho, he tae au ngali, te tae au nai moi miti au ki ei. Tenei kua pi ki hoa katahi, a mato loto mato, la mato anga, na ito ingoa. Alleluia.
Hey, Joe said that they're friendly people, but he walked past me and he said, now the war starts. Manawatu is one of our smaller regions, but their numbers have swelled. I've just noticed. I just hope you turn all the lights out when you left Manawatu, Joe. Okay, we're coming down now to Wellington. Just again, over the hill. I want to introduce you to the Porirua Sharks, Patolo Patelehio and Alofa Baker.
Can I just please interrupt? Antonio and Lehi, stop it. Don't do that again, Porua.
You know what happens when you poke a sleeping giant. We'll end today with Hutt Valley, our hosts, our mighty hosts. The floor is yours. Ake, vaka. Wow, we're surrounded by yellow and gold. Akahetai Hutt Valley. Hey, enjoy ourselves this weekend. This is about you. God bless, and let's have a good weekend. Ne? Toha.
Thank you for that. Atonio Patele here, and to the regents, well done, that was awesome. I will now hand this time to our second Tupulanga Tokelau warrior speaker, Juliana Whanua, who hails proudly from the Kingdom of Tonga and Queendom of Tokelau. Juliana Whanua.
Tulau ni, te ulua Tokelau, a huianga a liki hoipule, a lapati tāwite, a te kauwala kaulia. Tulau. Hewili mai! Hewili mai! Hewili mai! Mali, mali ke ako! Mali, mali ke ako! Mali, mali ke ako! Tāloha ni, Tokelau, ko toku ingoa, ko Juliana, honu, whanua. Ko toku mātua, ko Koleta Soane, he Tokelau, ko ona mātua, ko Juliana, mahililo Soane. Ko toku tamana, ko Wili Whanua, e heo mai I tonga, ko ona mātua, ko Siosiana, mamafi Whanua. Today I've been blessed with the privilege to be speaking to you all about my experiences and my thoughts as a tupulanga Tokelau. Growing up, I always felt like I was in the middle. Going to my dad's side of the family, not knowing much Tongan, not feeling like I was Tongan enough. Then going to my mum's side, my Tokelau side. I knew much more Tokelau than I did Tongan. But for me, that wasn't enough. Being half this, half that wasn't enough. But as I've grown, I've become more comfortable and more accepting of both my culture and my identity. So regardless, if you're full Tokelauan or only a percentage, if you have Tokelau DNA in your blood, then you are Tokelauan. And don't let anyone tell you otherwise. This gathering is a perfect opportunity for us as Tokelau people to come together, to share, to celebrate, and acknowledge our culture and our people. Our culture is like a map to our identity. They tell us where we come from, who we are, and what we hold. Yes, the Tokelau culture and traditions are ours, but that doesn't mean we're meant to keep them to ourselves. Aunga ngana, te anga nuku, nā pehe ma nā hātele, nā tōmi nō, nā hauzi. Our gifts and our talents that we are blessed with are meant to be shared, not just with our own people, but with our communities as well. Sharing our culture and traditions a way of preserving them for the future. We're passing the torch from one generation to the next, keeping our culture alive. It's about our tamaiti, growing up, knowing who they are, and being proud. This is our way to pay homage to our ancestors who passed before us, the ones that left Tokelau and their families to come to this land of milk and honey to provide and pave a way for their future kāinga. So during this time, I encourage you all, introduce yourself, make those connections, have fun. But most importantly, enjoy this small amount of time that we have together as Tokelau people. Hoko he tai mo te awanoa, ke tū venei au mahiui o te tupulanga o te Heart Valley. Hoko he tai, hoko he tai, hoko he tai lahi lele. Tokelau, ke ola.
Maloni, Juliana, thank you. Gives me great pleasure at this time now to introduce the president of the hosting region, Tokelau Heart Valley Sports and Culture Association, the first female president of this organisation in nearly 50 years, Akenehe Manea Pereira. Thank you.
hea vea mua te atua mo tana haka heo aloha mo ki tātou mo tēnei haka moemoenga. Tūlou. Hea vea mua e hata hai taulanga ke hekehea te atua ma koutou hale tua. Tūlou. Hea vea mua te oluhina o Tokelau. Tūlou. He vea mua te ulu o Tokelau, ma o heoa haipule. Vena hoki ma o heoa a waka mo te alonga o te waka a Tokelau, tautuku. Ko te mālo haka au au o Tokelau tēnā, tūlou. E haka tūlou atu ki te mamaluma te paia, ki te mana mamātua a te tinihu o Tokelau ku poto poto mai i tēnei aheo. E mana tua atu hoki e ka inga e tau puaki mai nā hale ona ku hepa mai. To our distinguished guests, our respective leaders within our mahutanga tupulanga Tokelau New Hila, to our members, life members, nā mātua mana tamana, ka inga mana hānau. We are here to celebrate our Tokelau Easter Festival 2024. Havili mai, havili mai, havili mai. Tauki muli, tauki muli, tauki muli. Moli moli ke oko, moli moli ke oko. Moli moli ke oko. O, kai hakalau e hoa. Hakalau e hoa. Tai te aloha. This well-known hakanau shared by the late Timo Ahelemo, a well-respected and well-known Tokelauan elder for our Tokelau Heart Valley community. Uncle Timo has used this hakanau as an analogy for the tupulanga, which is this year's theme. Wā ko te tupulanga a Tokelau, ko te lumanaki ia o Tokelau. Our Tokelau young people are the future leaders of Tokelau. First and foremost, we'd like to take this opportunity to acknowledge and honour those who have gone before us. Our foundation, our successes, our leaders, our legacy. May they continue to rest in peace and love. To you all who continue to stand beside us, our communities, our life members, our mothers, our fathers, sisters and brothers, our children, as our hope for our tomorrow, our future. E haka tā aloha atu, ki te mamalu e. Welcome. Welcome. Ko Tokelau Heart Valley Marlin Sports and Culture Association, tēnei. It is with great honour and privilege that we host you, our Tokelau Easter Festival 2024. A dream that was set from 1975 to what it is today. It is our hope that our mahutanga tupulanga Tokelau New Hila will continue to flourish, creating more opportunities and mahutangas such as this one to help maintain our ngangana, our culture, our identity, our stories. We must work together for the betterment of our community. Ke maua he mahua mo Tokelau. If we gain for Tokelau, we also make positive gains for Aotearoa New Zealand. Wa te awa mātua ko hānau, te awa hānau ko mātua. At the heart of our parents are our children, and at the heart of our children are our parents. It is our hope, dreams, and aspirations for the future development of mahutanga tupulanga Tokelau we achieve to the best of our abilities with our endeavours. Everyone has a role to play, everyone has a voice, as you will witness throughout this weekend of wonderful celebrations. We can all play a part in moving forward to accomplish our hopes, your dreams, their aspirations in maintaining the legacy of our founding grandparents and parents today. We are now the torchbearers of our club and our communities as we continue to enhance ourselves for our betterment and sustaining our survival as people and as a community. This has been an immense privilege of being part of this journey, seeing the fruits of all of our labour come to light. Your role is pivotal to us as we endeavour to continue to navigate our canoe into the future. Ke malu ki tātou, tuhi ai ma te whakahua aloha a te atua. Kai ke uhu atu he haipatinga e moli aloha ma mana tuai hoki o tātou tupuna mo ki tātou uma. Te alana taki mai e nā tupuna Tokelau. Te hui tū tēnā, te alana taki mai e nā tupuna tupulanga. Amanaki e. The ancestors have paved a way for us. Under the guidance of the elders, may the youth of Tokelau take up the call and lead the way for the betterment of Tokelau. To our te mana mamātua, ka inga mana whanau kuma mai atu. Today, we honour you. To you all here today, we welcome you. To our tomorrow, te lumanaki mo tae ao, we celebrate you. Ko te atua, mo ana whakamanuianga aloha, ke tika hopo ai a tātou whakamoemoenga mo te lumanaki. Ke moli moli ke oko, awa ia Tokelau ke olatia. Ia Tokelau ke manuia, ma te loto hakahetai. Tuhe ai ma te kikila mamao, mo te lumanaki. Hakohetai, hakohetai, hakohetai lahi lele.
Thank you, everyone. Look, just so grateful for your patience as we've gone through this long program. But the good news is we're now at the home stretch, just down to the important last two items. So if you could just hang in there, we've just got a few more minutes to go. Our last two items is important ones. We'll have the final word from one of our senior elder, and then we'll invite the catechist Yulio to finish us off in a prayer. So if I could please ask Elder Elia O'Brien to please come forward and provide some closing words.
Taloha Tokelau, taloha. So, give me a big party for our last speaker. Eh, oh, tai atu ki te matua kia, 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 ake, ake nehe, for the nice speaker. Not only that, everybody else. Eh, ko au, heko lope ana, hai eiko ke hau ke, ke hoka, the last speaker, I don't know. Ka, ki ka vete apa no te nei, e hai au masui o nā mātua, nā tamana, grandparents, uncle and auntie, e hoka he tai ai ki tātou whānau, for making this weekend. This weekend is a what? It's a Easter weekend. Easter weekend is a holy weekend in Christian faith. The weekend day in the Langa Natino Keliano. We all Christian etawa because the weekend day in Hataunukwai de Maliu Tatawaliki, Tatau Hokaola. So it's important to all of us. Hokatai Tatau de Tua, Mate Tong Yola, Namaliu Mokoe Mau. But anyway, heaps of other people I would like to. Hem hagito yolo kita tau tu talatala na na laungan na kalong kita tau kie. Hem hagi kita tau nei mateulu Tokelau. De hiungo kia pita ala. What's his name? Yeah. Kai mai de group mai. Tato Malo mai Tokelau, the Malo Tokelau, the court official over here, Pogilato Yenai, a running the Tato Kawahu Tokelau. It don't have fair Tokelau. The Kago Nonohoi Tato in New Hila, Tato Kalamulango Gio Tato Tamana, Pogilato Yenai Hokahoe, Elato, the Olanga, or Tato Kawahu Namate. Malo tato, hokahetai e tato kite ulu Tokelau, kai mai te kamalanga mai Tokelau, hokahetai. Thank you for being here. Hokahetai hoki tato ki kina hui e nei na tamana ki Antonio Patelhio, ko ia ko te pelehitene o te mahutanga tupulanga Tokelau i New Hila, ko ia I tana kavenga. Ta aua lele ko te look after ringa o te organization tēnei, Tupulanga Tokelau. Ia, kai mai hoki te mātua tēnā na tō aumatu ki a ake, ake nehe, ko ia ko te pelehi tēnei o te mahutanga Tupulanga Tokelau I Heart Valley. Hokaetai, hokaetai umo ki te kilātau. Kape hoki te awano tēnei, hokaetai e iau ki te, ki tātou ka inga I Heart Valley. Thank you very much for helping us to you try to accommodate us over here. We really appreciate your help to keep us going. Thank you, Heart Valley. Thank you for your help. Ki tātou kalaputuputonga. Kai mai hoki nā kalaputuputonga e beko porirua manawatū, taupo rotorua. Kai mai hoki au kilani. Hokaetai, hokaetai. Thank you very much. Langona te hokaetai. I don't want to keep carry on. Kai ko umana hokalongi tātou nā launga le leim, nā launga hokamalo hia ki tātou kā ko iola ki tātou te henua tene. Te henua tene, it's not like Tokelau. Tokelau is easy. You sleep, you wake up, you go and get your food. You know, easy. Ko ki nei, you have to work. Nā tamana, nā mātua e olo work to get money to live. Ko te mātua e noho te kāinga e hoi te lunch nā tamaiti olo ki te aonga, e kame nā tamaiti momoli ki te aonga, e come back at night, e pray at night for the family. This life in New Zealand is hard. It's a little bit harder than living in the island. Kai hokaetai, hokaetai lahilele I nā mātua nā tamana for looking after our tupulanga in New Hila and taking them to school, nā aonga, some of them they come in the university. Thank you very much for your help. Kai kore, ku tātou te tupulanga Tokelau, we have 3 more days in here to enjoy our weekend. My only advice, make sure you enjoy these few days of our holiday in Heart Valley in a safe way. Don't get hurt. Ko ki tātou e tahauna tahaunga, make sure you take it easy. It's not good to win and you hurt your brother. make sure we watch out for our brothers. The other only thing I can remember, ko tātou Tokelau, e alana mahua na on hakatahi, venei, been very strong community, because ko ki tātou hika ainga. Ko te aloha o te Tokelau, te suai e hui ki tātou, it make us strong, it make us move on. Ma te lumanaki o Tokelau e base ki te aloha o te Tokelau. Ka heki hoka uma taku, ko heki hoka uma tātou I te tatalo, e hoka he taiho ki tātou tamana hai hea uma tātou talhanga I taiao. Ka e, ke manuia lawa tātou hakatahinga I the weekend te nei, ka manuia te tua ki Tokelau, kai mai te mahutanga. Manuia.
If I can please call upon you, Leot, to finish off our proceedings with a prayer, please.
Mai ko he pati pati mo te tātou mahutanga. Ka iku ki tātou te talo, wea na kāmatangia. I te ingoa tamana ma tātali ki me tā ngā paia. E tuia te ao, e tuia te pō, te tua, ku haka longolongo te whanau ki Lāpatakinga, atoe aina mātutua, kai mai he, ia, Lāpatakinga, aulo te mālo, o Niuhila, kai mai he, I haka naunga, a te ulo te mālo o Tokelau. Ki he lumanaki mō Tokelau. Tēnei kua iku te mātou mahutanga, te tua, e tangihia e ki mātou te anganga paia, ke hoka tohu tohu hia a mātou whānau, e tuhi ae ma o lātou hoka moe moenga mō te ahewa tae ao. Ka tohu tohu hia, ia takitaki o haka lāputoputonga, a whānaua Tokelau I lungao, I tēnei mahutanga, ke hoka maua ki lātou te malamalama, ma te ki hoka tino ai a lātou ngā luenga, te hoka hinonga o mātou whānau I te heo heo ngale mū. Te tua, tā kape ki mātou I tēnei ahe, te takitake ki mātou ki o mātou kā inga, ma te heo heo ngale mū, kai mai he lava a mātou whānau. Ki ngā māo ki mātou, muhimuhiunga te tia polo, tau haka he ai o mātou wawala, ka heiki mātou I toi hoki atu ki o mātou kā inga. Te tua, I lingi iho e kalahia hoka manuianga, ki lunga hoka haka potoputonga o hana ue toke lau, I lunga o Aotearoa. Ke heo heo ngā le mū, ma maua ni o lātou lumanaki, veo na wāngana ai o tātou ulu, ko mahuta ki tātou I tēnei ahe. Ko te mātou talo ia, ka manuia ki te ki lātou na, taki mua I tēnei mahutanga, haka polo kalamengia o tātou mahutanga. Ki lilingi atu pēa ki tiki lātou te loto matala, ki taki taki ai o anau e toke lau I lunga o Niuhila nei. Ko te mātou talo ia, haka tahi ai mani waenga ku he tākua, haka kitea mai kō ki tiki mātou, ki mahai ki mātou na ngā lulue ai. I te ingoi e hiu ki liheo, kua ole mangoa tu ai ki mātou, amene. Te ingoa taman matatali ki mita nganga paia. Amen.
sorry.
Before our distinguished guests depart from the main stage, please could you remain for the official photos with Te Olua Tokelau. Now, I have a list here, people, of who are having the photos, so there will be an area that will be just secured. We have official photos with Te Ulu and the dignitaries just over here. So this is the time where the regents can mix and mingle while we organise to have the photos. Hakahete lahi lele. So if I could ask our team to get ready for the official photos, but now's the time to relax. We might have some music from the audio team playing, some things to see, but mālo hakahete. I know that there were over, I think, 800 viewers on what I saw on the YouTube, on the live stream, but I'm sure there are more. So it's an exciting time. Thank you very much. Mālo hakahete.
Aloha mai ko ki taku tau ana Te hia pātū Ki te motu na hana mai ai o kutupuna O kutupuna Te hia he wali wali I nā kaune ane na hoki mai ki o kutupuna Ki o kutupuna I taku miti tene Te mano ni o te ale mana pua Pua pili le mahi
Just a couple of notices, please. Dolongmoa, the sports coordinators meeting at 3 p.m. is in the back gym. The Gauhiva meeting, 3 p.m., is in the main gym. So the back stadium is the sports coordinators meeting at 3 p.m. The Gauhiva meeting is in here at 3 p.m., the main stadium.
E hoka taloha atu ki tau hoi o ngā te ulu I te...